Until the day of all. bless the Lord with a hand clap.
Wacha tumbariki Bwana na makofi makubwa.